khonse fela jalo motswana kwa lape matla e frem ba shake a tswela like bua ka mathata go tsa dikgwetlo tsa di comedian ka gore ke bona ba leng gore ba le tshegisa ba ira gore o nne o na le monyenyo mo sefatlhegong o je monate mo ile gore nako tse dingwe ga ile gore o na le mathata o na le depression o na le mathata le bo nnana kwa lapeng ga ba gore ba tlhagatlhaganya ntlo hela ba kgone go reetsa ga kgone go resta kgone gore a tla ke go tsenyetse di video mo YouTube o ba tsenyetsa di comedian ya rona ba tla go itse mathata a bone gore a ka ba le jesa monatana di kgwatlho tsa bone bone ke ke na yalo ho le le se khantswane Prince Chopiro dumela rona
dumela Mr. Bash
eh bua le Botswana ke bale ke di fidi kgwetlho
a na kgwetlho ntha ya ba raela ke maju a bona ka gore bontsi jwa batho ba fila gore gore ha le how le motota ha ona le page e leng gore 1k ba khona rotse ya sengwe mo go like batho ba le 1000 ba fila ra go like batho ba le 1000 ya ba ile maji because khona le di video ya tse dintse leng gore na le bo 20000 likes ya motho ha bona le bo 20000 likes na bo 600000 views ba ba fila
without the like tse di convertola into pulas
eh like tse di convertola into pulas mara nna go lapeng kwa ke nna mo surungwaneng sa me go sna ceiling go sna tile le fridge le white nka re motho a go du
ba ba tata o ri alo ka khanya di like because ke tle ke bone batho le nna ba nkomanya gore matla gore gore a batla gongwe ke mo thusa sengwe financially hela gongwe re kopana mo shopong a batlhaelelwa a re ke motaletse ke a le nna ke na madi but hela ke sena madi ke sa ke a bare a mme re go laikela e le gore di like tsa rona o irang ka tsone guys go tsena mo social mediang a re data e kanakane re e dirisang wa bo tsenyetsa Mascom Orange le BTC madi le di-internet service provider tsa lona nna go tlhelele ga re benefit anything from that wa bona e ga gona madi go mo re go ira mmona e o ka tswela
ee mo gongwe gape kore ke fila gore rona la re le badiragatse bontsi jwa batho ba re nyatsa kore ga ba re tsetsing wa bona ke ta go lela sekae a o kgona ithana e le gore gangwe
nto nka kw wena o ba tlhodisanyano ka nto matagoe o mathata a mangwe wena re bua ka mathata go tse re kgonka re itse ko a e tlhodisa re le ka bua mathata a ro ee wa re
ee go ithana mo gongwe e le gore tabo go iriwa gangwe go iriwa event yana bo go bitswa di-artist eng tsotlhetsotlhe gongwe o thela kete ke bone bangwe ba bitso tswa South Africa ka gore ke na le bangwe ba kileng ba bitso ba e le gore ke a ba itse re kgona go tota ba bona a ngwe a go bare a na ke netse 40000 ba mpolaetse a go 40000 bo go bukiwa di-artist tsotlhe tsotlhetsotlhe ba duelwa madi a bone la sente a go thiwa ko go wena ba itse gore na le dinumber tabo go
tsa 200 pula o tike
ga rena budget but tsa 200 pula o tike and wena ka nako o kgonethela ngwe nna ke le Chopiro a ke re ke nna mo surungwaneng gongwe ke se hedile tamate ga eo kore ga se mo ke kgona go palwa ke o gana madi a teng
ee
be ke heletsa ke tsa 200 ono ke re ke thibathiba mabaka but kore ke fila gore go tsa 200 pula gone moo kore o ke abo ke iphile price tag yana gore monna ta ba itse gore ga a tshwere 200 pula
and-e tota a o se go ira le gore senyetsa industry le re senyetsa industry Chopiro ka gore ga o ba reetse gore 200 pula nna be ke reng ka poster go mo ka 15000 gate a mme le gore maatla ene wa ipona wa ya tshwanetse gore di-comedian di re 200 pula ene a ba re 15000 so se e leng gore Chopiro o bua ka sone ke gore o tla ba ira event o bitsa batho o bitsa Makhazi o mo neela 80000 o bitsa V o mo neela 40000 o bitsa Chamakelo o mo neela 40000 o bitsa ATI o mo neela 40000 ha se nene o ba neela madi ao wa e bona gore eish mme ga e store mo ground ke bo maba ba nang le following ba e leng gore ba ka ipusha kana following yona is called digital marketing sengwe le sengwe se mo social media malatsi a re theogetse ke di-office di-follower tse tsa metsena ke is my investment ke tse re nako ke ba builder ke tshetse di-fuele ke ya di-shooting ke rekele di-camera ke ya di-shooting kore go dira content eo gore ke nne le follower tsena ga se gore ke like wa bona ke dibereketse wa tshwana then from there ke office ya me ke e buildile gane expectation ke gore e nne le return yanong madi ale a mpoele so these are my followers they are not your followers ke ba ikgobokanyeditse yanong wa re maatla ka re tseye product ya rona ke ena which is a festival re kope your followers gore ba tle wa ntshwara gore ke eng gora re wa re ke tseye batho ba me ba tle ko go wena wa bona but o kontha gare ash me madi a feng gape anong le selale sa tlhabe ke ditlhongwe bua gore ee di-artist di a tura tota ee mathaka a kana mona ba ntšhagile bo ma 100000 ke gona na ke na madi tlha mona tshwara 200 pula ke one dirikong postele na ene hey so ke tsone dikgwetlho tse e leng gore ra di bona as comedians ke fila o re anyadiwa re tsewa motlhofo thata-thata-thata le gone Eh, o ka tswela.
Eh, gore mo go yone ngwe gape, gore nna bona bone ya di event. Ka gore ke makgatho a mantsi a e leng gore ke kgona go approach wa ke batho ba bona. Especially ha o ka lebella go bokala ka. Go na batho ba e leng gore ba nga approach motho ba go boela gore no nka go nela bokana. Gore ba se mola go ba re no ke duets artist ya bokana bokana. Gore ga ke dumela gore mona kong ya gompieno. Ke tsa kere mo pakale ke ba ileng gore ba influential thata ke mongwe wa bone. Gore ha ke expect gore go ke tswang teng. Ke tlhoke support teng wa tshwara. Gore kgona go bona hela motho hela ngwe ile gore ke event e leng gore tota hang ka deserve gore ke be ke nne MC mo gore. O bo ithaile gore no motho a teng ga hampa teng ka nna MC ha ke reng but ha event ntse tswele.
Yeah, if you say so ke go tsena gano maloba ke motho wa motloke nna ba. So stadium sa ga Jamal. So ne Royal Arena e motlokweng. E dirisiwa thata nowadays for the events. So ya normal ba ke ra ba tloka ke so rona as ba tloka what are we benefiting from that day now? Because kana ke feela re ga madi a irwa in our locality a tshwanetse go benefit batho ba ba nnang foo wa tshwara e be ke re ga se gore mme boeteledipele ba motse le rona re nne le khuduthamaga e leng gore ra go buisana gore at least ga gona le show mo le e bitsa matshwititshwiti ya batho empower really di local artist. Local artist ke raya gore onenyana from tlokoeng wa bona so that le ene re ga sota re taga na opela kgotsa a na irang mantaga a ba kgona go tsena mo shopong mo tlokoeng mo semaosong a reka onions madi a le a circulatenyana mo tlokoeng wa tshwana. Ga ke a batho ba fila gore gore re ke bua matlakala ga ke a re le buke ya maatla eframe bašwa ne ke re bukang di-artist tse di motlokoeng wa tshwara kore ke tshwaragang e Chopiro a e buang wa tshwara o ka tswela
ee ka gore nna go tshwana le gone ko bokala ka gona sepe se e leng gore ke a go se ira se e leng gore sa go nna gore sa go nna mahala mo bathong ba e leng gore ba nnile le opportunity ya gore ba ka ntirisa ba sa ntirisa. For example gongwe kwanong kile ke a bukiwa buke but ko bokala ka kwa haiski buki o gotelele buki ntse di nneng teng ke tsaya ga o ne o bona gore motho wa go nya serota ine a tsentse mo nameng wa tshwara kore ga nngwe motho a gore a re
ela sabane kanta le gone o practicea go moragane a ke re sa ntse le metse leiten aba a kgotsa mo chachin mo kana go ukala lona re le ka ua le Batswana di anong go ukala ga itse mathakaba ba tsenisa camera wa basu ke bale ke bone
mo go ngape mo go yone ya go interact le di fela ke a tsa ke rene re le mmogo ko maung ha ne re le ko king luna ba se mo sa go tshwana le sone seo ke tswaela mo ba reng ke tswa go reka drink tse pedi ha ke tswa kwa motho ke go ngangatella ka mapeng
so gona la ba te gore Chopiro na ne re tswa mo ba re gore o tswa reka khoti tse pedi o di swera so motho ka le ke gare wa itume Chopiro mo tindi gore o ira sentse la re dira mo video ta re tlhobuntsa ngo se ya no gore re wa mmata a ke ra ka le sa dikhoti di a go gore ga le sinela motho go lona a tletse ntsang go se tsho biro ntse ya bana re
ene kana go nna ke ile se ka mosishini motho go ga dithaletsane ba gore ke dikhantse dingwe tse ene gore tota a gona gore o ka dile a letsone go re tse ile thela re dira mo di video ntse dingwe ya be ile just for entertainment le nna hela like real life ga sore kana ntsango se ya me tona go le kalo yone e nnyane hela ke ra le skala ka ya thata
ha la li la 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 wa ne tswela
matam ke nga rata hela ka bona go ya
ha ra mathata we
ha matana mantsi
ha ra mathata
le kana ke tsile ke a krimile mathata
ha ra mathata no tla ke tswela ke bua mathata mo gongwe mathata a re na le one ke kgang ya gone gore batho ba e leng gore gongwe ba a re itse kgotsa ba tsene dikoele le rona ga re mathata wa ke amea go tebe gote budget ke ena re tlhoka MC mo eventeng ka gote mme MC mona re ka leba mang re ka re gongwe ka gote maatla e frame bašwa budget ke 30,000 motho a gone ke tsena le ne skwela ke tla bua le a ba le e sentata tlhama na re go tshwaretse 1.5 ka skwela tore pa 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 hey guys la re bola to khala ngwe ira yana then gape mongwe this thing ga se gore ke bohema hela ka la kang this is art it's intellectual property re tsa nako re planner script tsena re tsa nako ka di camera tse di turile rira ke tle ke bona ngwe ke khoutu le ka go tao video nyana yala video nyana yala wa re 80,000 the thing is ga ke go irela advert advert ena ya go tsaya batho ba ame ebe ba ira gore ira gore ba dumele mo producting ya gago cause ngile ga ira ka irela bangwe advert ke ne ke tshetse 25,000 after beke ke lelediwa ke manager o motona wa nthare kopa o tle go ema Mr. Basha ke tsena ke ga itumela mpolala gore he mona dai dai o kana re tse 5 million mo bekeng ah so gore re 25,000 dollars ke tagiri ke dile madi ka bona re bana go gore re gare ga re charge wa bona so problem ke gore ke lemogile gore lona batho ba le bereka wa tsoga phakela o sitwa o ya tirong o tlhala ko mantsi wa wa boa wa kere ke ra re o ira a lotsatsing letsatsi then o lebelela gore ah motho wa gata a tlise video hela ya 60 seconds mme a re o charge 80,000 so tse mathata a gago wa dira mathata a rona ga ke tswa wa ntlhaloga iwa yana ka gore nkile ka spana ga ke spana ne re kgona gore e berele ka go bitsa I used to have that mentality le rona ko ne ke bereka tene re kgone go bitsa batho ko ntle kwana e be re filaela gore ah motho wa re tlwela nna phakela ke tsoga ke nyoka llela madinyana a kanangyana ene wa tsena wa re gaga hela e guys gaga bona ke gore ke tsere lebaka ke mo master wa bana ke tsere nako e ntsintsi gore ke mo master gaga eno wa bana so re ka leng ka sekale se se tshwanetseng e ke mathata a Chopiro a se a re bue mathata
ee mo gongwe gape kore nna ke dumela gore dilo tse dingwe kore di nna motho ga o na le madi wa tshwara kore tlhoka support mo Batswaneng kgotsa batho mongwe le mongwe helo e leng gore o ka kgona gore nela support kore support ka tswa but support ke madi support ke madi kore ke feela gore o nne o ntse o tswelele o produce content e rileng o tlhoka le gore o bona le madi o kgone go pala tota ebile o nne le koloi ya gago o kgone go palama o ye go shutela kwa le batho ba o shutang le bone o kgona go bajisa because batho tabo o tsaya ngwana a batho a ngwe a tswa motshudi le gore o tlo go shuta ga se re ra ba duela kore ke passion e leng gore gongwe ta ba na le one koo gangwe le wena o spendega mo transporteng gore batho go re ga a tsile go a kgone go ja a kgone go ireng but nna botsotse batho ba e leng gore ke shuta le bone thela go le dingalo gore ke kgone go ba jesa ke kgone go ba transporta because ga ke na one madi a go ka ba transporta kana go ba jesa during shooting le ene motho o shutang ke tlhoka gore ke transporte di-camera tsa gagwe ke ireng ke a bo ke se at the end of the day ke heletsa e le gore ke palwa ke go shoota but content e le teng mo go nna le nna ke heletsa e nnang kare yaanong ke talwa ke go ithoboga mo go nna because ke busy ke ngakaletse mo go mo mo e leng gore ga go mpusetse sepe but go andrei wa tshwaraganya
tengle nna malatsi ake tle re phakela ke tshwanetse gore ke neng ena le shooting ke tsa lwene kekeeseke re gampiokere a re a shoota ka mosebe ke e cancela kere ah gore ke kgona gore ke lenoa ke ipotsa le nna why am I doing this ke benefita kore a se tlhola ke na le shisego e le ya ntlhantlhele because of gona gore kore ga re bolo go spana wa bona so go spana ga teitlhela e le gore ga gona return wa bona batho ba re tlhokomologile hela ba re tlhokomologile in terms of gore ke tle ke bone Batswana ke ratile mafoko a mangwe a penele pono na a buile mmalo ba gore le nna le re atheka le bua gore he ga gona celebrity mo Botswana la e rata kgang ya teng ga go di-celebrity di ko mahatsheng kwana ke bo Chris Brown wa bona but ga go nna le sengwe go se tlhoka celebrity wa taboa gore e maatla bogolo tla hete ha sekweleng ga kana bana ba go rata mo go maswe e ke mo sa bitse Chris Brown wa bona kgang ya teng so ke yone problem e leng gore re na le yone gore go nna nako e tse e leng gore re fila gore re important mme le tle re sa re bontshe value of our importance wa tshwara e aka bua we need support financial support kore setlhole re tlhoka support ya dionyana tse di sa tlhamalelang go te tshwara o ire yana mpostele ke tla gone yana no we need money yano re tlhoka tšhelete because we are spending Batswana we are spending a lot of money tsatsi le letsatsi consuming international content la buela Netflix mo wa kere gore lebe content ya kwa ntle kwana di-company tsa lona itlhela le billboard o kgona go bana billboard ga le checki chana le mo billboarding ao re le kana kore le bana malatsi ya kana setlhole baleba dipopa that one is effect ba lebelela di-video tsa ga maatla e frame bašwa bone but lona le dira eng gore le re support because now content wise ka e provider tsatsi le letsatsi la u be kere ke khone itsa mme ala ke nna kere eish bo moto go wa tshwaraganya teng tswela
ene se sengwe gore so le nsho ka sone hela ke gore ke fact ke gore la ha motho a ka e khatolosa khanya teng but bontsi jwa di comedian ke gore la ha se nna le wena le ntunka bontsi jwa bone hela ba tshwere influence mo baneng ba sekolo from primary junior senior and motho o tshwereng influence a teng ke gore ga o merisa go advertise business ya gago ga o advertise hela for batho ba batona le bone ba e leng gore ba gola kore ngwana ga a bone advert ya gore sebane bane ga nngwe o rekisa dikoloi kana o ireng kore ga e le gore for the next 20 years business eo e tabe le teng ngwana o kgona ntse a itse gore sebane bane o rekisa dikoloi ga a yang go afforda go reka koloi ya teng teng e tabe e le from advert ya e boneng mo
onnagoeshopiro
gongwe a santse a bala form one gongwe a santse a bala form three kore nna nka re investment gongwe fona ke ite ke bone kile ke advertisea mosadi o mongwana a bantha a re batho ga ba reke but ke mora kere no kana ke deliverile but motho o kgona go ta reka after 3 months kgang e e leng teng e ke ileng shoka yone ke gore batho ba itse because nna ke a kgona go bona ko go nna gore batho ba itseng ka nnete e gongwe ba 100,000 ga se gore bontsi jwa batho bone bao ba le 100,000 ba gore suhela ba reka ga one ba bangwe ga ba advertise ga nge kgona go ga advertise kgona gore a re no in a month time ke tabe ke ntsha posti ba bangwe 3 months but
rona
di-permanent a 10 years e nna ntse le teng
la o swilela e nna ntse rana
and malobane ke lebela video nngwe ke irileng last year e ne e sa perform by then but gona na ke gakgamala ke thaele gore e setse e itile 600,000 views kore dilo tse di ko morago tse le tse e leng gore nna ga ke dithokomele di-view tsa teng di ntse di a gona go supa gore bontsi ja batho ba bona and e ne e le advert e leng gore nna ne ke charge tse 4,000 ke be ke share mo profit ya me take home e le 400 but setse go bone ke batho ba le 600,000 ka ipotsa gore setse go rekile batho ba le kae product ya teng
ga ke simolola my first job ke raya mantotela ke bona real money ne ke rile advert for get bucks of which get bucks e sala e rebrandile gona na ke lebetse re bitswa go te ke le metsi nala la gona na bana but I'm always receiving calls gona na batho ba mpetsa re matla nka bona ka head office tsa get bucks ke bona gore oh ke bua ka nnete leng gore sala ke dirile letswa bala form 1 gona na o bala form 4 form 4 form 5 wala go ke wa tsara khanya teng so video ya ntla ne le video ya ntla ke dira le letswana kwa teng so be ke bona gore oh ya ka e bua go mana marketing ke investment wa bana I remember le nna ke le monyenyane ne gona le advert e ngwenyana ne ke bona di-brick pads tsa ferredo e misa kolo e be ke re nako ke rekang kolo e le ke ya go tsenya di-brick pads tsena then 10+ years later e ke rekang kolo e be ke ya go tsenya di-brick pads tsa ferredo wa bona so le lona di-comedian le charge and such way e leng gore wa itse gore ko mo tota wa boirela motho madi a e leng gore ga sa tsene gone fo ela a nna a go tsena so o seka charger o istakolola mathata a gago o charge o ikgodisa mo botshelong go a tshwara of which ga o madi a teng e le gore o ka kgona gore o reke o age ntlo e ka re nako a fedileng o bo kgone o supa o ntse o e bona mo TV gore oh no mme ntlo ke ena ke nna mo go yone ga ke tse wa ntlhalogana wa heletswe ke mathata
no kore se sengwe gape se e leng gore ke batho se cover-a kore le ba bangwe hela ke file gore ke sone seo se e leng gore se siame se santseng gore re se ireng hela rote nna kore mo malatsing a gonana kore ke file gore ga motho a mpata o ta go gonna o ta dumela le di-condition tsa me re ta dumelana mo condition e leng gore ya favorala is either ke price kana ke gore ke moneeleng kore ra heletsa re dumela kore ga ka nna ke tsaya ma 200 pool e nna price tag ya matshwana but ga nka re 200 pool wa ta be ke gana ke re no mata o ta leka ba bangwe ko pele kore ga ke godise nna hela ke godisa le ba bangwe ba e leng gore ba ta ba tswa ko tase kore motho ga tata ko tase batho ba tae ba itse gore no kore ga go to post hela o bua le influencer gongwe ke 2,000 kore ba itse gore ke yone starting price ya teng kore ga re ka itatelela gore re nne re tsaya ma 200 pula re ne re ileng because nna malatsa a motho a letsa ba bua gore be ke bua le ene be ke gangwe ke mora kere no 4,000 kana 5 kana 25,000 a bantha re no nna nka kgona 200 ke mora kere no sharp le ka ba bangwe ko pele because the more re nna re dumela go ira lo le rona industry ya rona hela ra eletelela gore e ye kota se price tag ya rona ya gore o post kana o ireng e none madi a go tshwana le yone yao
no but mo gongwe ke fila gore kore hela le rona is creatives ga re dumalane re standardize price wa bona so that ga e le gore motho o chargetse 2,000 pula ko go maatla itse gore wa go mo hitlhela ko Chopiro kgotsa wa go hitlhela something in that range wa bona so maloba ke code ke ra rena Chopiro we did the price tsa mo video advert a go ta ya charge 25,000 eh ga go te ga ke a charge so maloba ne ke pitlagane tota ke tshwanile go tshwana mo ileng gore ke eletse ke khone go botsa client gore budget a go ke bokae abare ai ha ke na rumile hela ha ke a bolelwa budget but wena o ka charge so tsela mo se charge mo se ka re bola thata ba so kana ho ha ke batlo lose a top wa ba e be gore a gore 25 for ke tsela nge mo charge ole ke a khata e be ke re 20,000 ha se ne ke senda code mo tsa go lo tlola pelo a re ah hey la se mama nna la ho charge le 2.5 ene ke bua ka mo se mama o leng gore gona ana kana lo trenda go nkhaisa go sa gere this thing on social media tsa maga di trenda o dzi nwa trenda mari for sure wa go wa monagwa wa go wa le nna re ke le ra trenda go ira gara ya ke khone ira seng gona na gore ke trend ke go tsama ke graph ya forex wa palamela wa o ska ithara go a go nela ru so gate a se mama nna le ha malo ba tshetsile 2.5 a mathaka ke bona ba re sengetsa industry wa ba so gora re ba ha ba top price ya gore gora re video advert e ga irwa ka 2.5 my man drone e ke dirisa ke rekile 35,000 so a ka raela wi fufisa ro a shoot ebewa mo 2.5 ngwa go tlhalo ke go ka gtletsa le camera tse ke dirisa lens ile 1 is 15,000 bodies bo 12 point something kurwa le ka go ntshwara re ke ra yang wa bona so guys a go le charging go bonala go ukala mana ke feela re bua ka mathata industry thata ke batla mathata a gago gore mathata a go ke
matame gore ke nna mo one room e sna ceiling a ke na koloi ke bona ntseng ke bona mosadi malobanyana helana kore ke a sotega in general ke batayela le mbukeng kore le ga ke palwa bogolo irelang hela gore le kgone go
supportathen the other thing Chopiro mona mathata e leng gore ke kopane le one gape le seka la batla batho ba bangwe mo go rona ga ke tswalantlhalo gape nkile gabile di a jobo ga ke tsena one ke na le okay mo bodroom ka ga re tsenge di a video ya ga director mo gote re batla video e ntsenyana ke nne le sa bitse director mo ka tab so let's call about batho ba mo no that one true
ke lo mpole
eh ke I think na futile mang is it bentry ba re bontsha gore no biru yena nna ke ene ke a ba botsa gore ke nne le sa mari ke sa buikelwa ke bua shapela gore ke nne le sa bitse wa bona oh hello gore no e ba re ba le bakala bona ba tsa ba no ba rata ka mo ke execute and story ka teng gore go a me go a ito ya tlo ke nke be leng hire se motho o shoot anyalo ya nya so nna ra go le nela se re se kgona so le skala batla batho ba bangwe mo go rona bana ke tlebe ke poster content a me ke na le Chopiro o ka le yes mama ngo kae ah ee se batleng batho mo go rona re tswa
e ho bata re tswe tsi meela ba bolelela gore re thoka support ya madi
re thoka support ya madi so a khontse fela jalo Motswana wa Tsoma tla ifrem basha malume sentlotlwa ke a tswella ke a go batla comedian engwe leng gore o tla bua batho ba bana le mathata batho ba modieng ye le nna ke le mote re na le mathata ra go tswella be re bua ka dikgwetlho tse leng gore we are experiencing them as creatives as comedians mo industry people have expectations mo matshelong a rona e leng gore nako tse dingwe wa tsena o na le stress o tsena mo maitisong o re itseela onenyana ga o tsena mo ba go itumelela ba di go itumelela ga teng kana e tshwanetse o nna kgang ya gore mothako le ena tota o le ka go spend-a nakonyana ya gagwe ai sharp.